Pōpō ka tīmata o kawa nei te taumā hekeheke hoa whenua ki roto o Birmingham I Ingarangi. Neke atu I te ruarau kaipara no Aotearoa kua tai atu ki reira ki te whakamātau I o rātou pūkenga ki ngā tauwhāinga hā kinekina rua tekau. Kua tai atu hoki te toihau o te karere arapaira tāwhai ki reira me ki pēnei kua oho nātahi arapaira me ngā manu korohi o te ata. No reira paira tokomahanga Māori ka kitea e tātou I roto I enei tēnei taumā hekeheke hoa whenua nei. Kōrero mai, hea ngā whakamārama.
Ai, skori rua te kau ōrau o ngā kaipara noroto mai I te kapa o Aotearoa. He Māori me te tūpono nui ka whai metara te nuinga o rātou ki wēnei o ngā whakataetae hoa whenua ki roto o Birmingham. Nā, I nanahi nei I whakarewa ai I whakatūwhera ai te whare o Aotearoa, ka mutu I whakaingoatia anō hoki ko ngā pauhāpai I te haki o Aotearoa. Anō hoki, engari kari I mutu ira ira ka whai wāhi nui te tikanga Māori ki wēnei o ngā whakataeta. Engari taihua ka kōrero tāua mō tērā tuatahi ake, ka kōrero mō ngā pauhāpai I te haki o Aotearoa I tēnei. O ngā whakatūwheratanga hei te roanga o tēnei pō, engari ki te wā kāinga hei te ata kē. Tērā. Nā ko te uri o Ngāti Porau, arā te kai poi pātua Joel King tētahi, a ko tērā atu ko te kai pangamata a Tom Walsh. Kora watahi ka whakamau I ngā paunamu hou, kua takoha mai e ngaitahu, e mohiotia nei ko Rakinui Rāua ko Papatuanuku, a nei a Rāua kōrero.
From a little kid, I worked my whole life and dedicated it to squash and trying to be the best I can be, not just on the squash court, but as a person. And I think that's who we are as New Zealand people. So to be able to stand up front and lead this amazing team, like we've got big things coming. So I'm very, very proud and it's an absolute honour.
Nā ia tātou e kōrero ana mō te mana nui, ko te tikanga Māori tērā kua whai wāhi nui mai ki te ahurea o te kapa o Aotearoa. A kāri ko atu I te pau tikana nei a tā Derek Lardelli, hei pau mō rātou.
Whakapiripiri mai rā.
Aha koa kei tawhiti ko tikanga Māori tonu te mā tāmua o te kapa o te aroa.
Me uru ngā tikanga a ngā tīpuna, me uru kātika, te mea he whenua rerekētene, aha koa he whenua taurikula. Ko tā mātou te kawe nei ngā tikanga koromā kuima, ke tere e mātou te ope o Aotearoa te uru tomo, ke roto ki tēnei whenua nei.
Kua riro mā te tā tonu hei paupau ake I te tikanga me te reo I te whakarewanga I te whare o Aotearoa ki roto o Birmingham mō enei whakataetae hoa whenua.
Ka paupau a ngā kaitākaro ki te whenu, ka whātoro atu ora tau ringa ki te rangi, ko rengi nui e tūne, ko papatū ānuku e tohoto nei, ko mātau, ko tātau tēnei rā, ko Aotearoa whanui.
Ko te paupau ake anō I tana haka pau tangata, hei haka mō ngā kaipara anō hoki.
And it's been so powerful, really has with the team, and like the volunteers are coming. We've had, you know, some sort of hard men, policemen, being, you know, really moved by the ceremonies we've taken place. And it's that intangible thing that it's impossible to measure, but I think it's going to give us an edge, and that's really what we want.
Aha koa ka kitea te haka I etahi o ngā hā kinakina pēnei I ngā kapa takiwhitu, ko te hirahiratanga kua whai wāhi mai te katoa.
It really has been embraced by all of the teams, and, you know, the boxing team in particular. We did a village arrival by Zoom just to tell them about the village and what was going on and before we even started. And somewhere in Ireland, in a hotel room or conference room, they performed to us. And so they really have taken it on board. So it's pretty special.
Me te mehere reke te takahi o te wāwai. Ko e te ka takahi pī kau kau mai, ko e te rereke ra wātu te rere o te ringa. E rangi rā ko te menui, ko te wairua o te tangata. Aka ki tēnei, te ātāhua o te haka. I rongo au I te harurutanga mai o te whenua, o te reo Aotearoa. Hakoa wei te iwa teo teo ki te ia, ki te mene, ki te taringa, ko te menui, kua puta ki te ao. Anā kua tai mai a ngai Māori ki te whenua nei.
Me te hiahia kia kaua e mutu I konei.
Kia eke panuka aia ki tōna taumata. Kei te tāepa tanga tātou o te ao hou, he maramatanga hou. E tia hoi ho nei ki runga ki a tātou katoa.
He tikanga tawhito kua ao hou ki te kapa nei.